Sebenzisa ukugqibezela i-square ukufumana ukuba u-c uleliphi inani ukwenza ukuba u-x squared minus 44x plus c abe yi-perfect square trinomial. Uphinde uyibhale le esiyinikiweyo njenge-square se-binomial. Le trinomial yethu ngu-x squared minus 44x plus c. Uyenza njani ke ngoku le trinomial ukuze ibe yi-perfect square? Siyayikhumbula i-perfect square yethu siyifumana ngokuba uthi u-x plus a squared ofana nokubhala uthi ngu-x plus a umphindaphinde ngu-x plus a. Xa sowumphindaphinda ke ngoku lo x plus a ngu-x plus a uza kunika u-x squared plus u-x times a ngu-ax, u-a times x ngu-mu ax, u-a times a ngu-a squared. Ithetha uba uzayibhala ibe ngu-x squared plus 2ax plus u-a squared. Ngoba ke uyambona la ax plus ax ukunika u-2ax plus u-a squared. Ke ngoku sifuna ukuyibhala le i-trinomial yethu esiyinikiweyo ifane nale engu-x squared plus 2ax plus a squared. U-2a wethu sizambona ukuba uzawufana nala negative 44. U-2a ungu-negative 44 ngoba siyayibona iyafana uhlobo esiyibhale ngayo lezi trinomial zethu zimbini. Uba u-negative 44 ngu-2a ithetha uba u-c uzawuba ngu-a squared. U-c wethu ngu-a squared. Ke ngoku ngubani u-a wethu kanye kanye? Uba u-negative 44 ngu-2a ithetha uba singawohlula amacala la omabini ngo-2 sifumane ukuba u-a wethu uzawuba ngu-negative 22. U-a wethu ke lo simfumene ungu-negative 22 ngoba u-a uzawuba ihafu kala negative 44 esimfumene wangu-negative 22. Ke ngoku sesizawufuna ukufumana ukuba u-c wethu ungubani. U-c kufuneka abe ngu-a squared. U-a wethu ngu-negative 22 ithetha uba u-c wethu kufuneka abe ngu-negative 22 squared. U-negative 22 squared wethu ngubani? Ngubani u-22 xa umphindaphinda ngo-22? Ngoba ke uyayazi uba u-negative xa iphindaphinda nge-negative uzawuba yi-positive. Sizawuba no-2 times 22 ngu-44. Nomnye u-2 times ngu-44. Laa 0 abe pha xa ubadibanisa ngu-484. Ungambhala ke ngoku le trinomial yethu ibe ngu-x squared minus 44x plus 484. Uyayibona ke ngoku seyi-perfect square trinomial yethu ke lena. Iyafana naxa uyibhala ungathi ngu-x squared minus u-2 umphindaphinde ngu-negative plus u-2 umphindaphinde ngu-negative 22x plus u-negative 22 squared. Uyabona ke ngoku xa soyibhale kanje ithetha ukuba iyafana nokuba ungathi ngu-x minus 22 umphindaphinde ngu-x minus 22 okanye uthi ngu-x minus 22 squared. Sigqibile ke ngoku ngoba zonke zithetha into enye.